shoma gompieno re kopanya ga le ba anti thoba go network go ta go reetsa ya go ta go buisana ya ka nalo buisana ka motho go le tiriso ya one ke go dipatsa ka go ka go dirisa mme ebile gape ke dumela kere jaaka le buile ebile le bona ba buile gore seabe sa rona re le bogosi ke go kgothatsa le gore bogosi bo reediwa thata go na le ba bangwe ba ke sa itse gore ke boma le gore tiro ya rona e le bogakolola setšhaba le go aga setšhaba se sa botswana ke tsaya kere go boammaaruri go ntse jalo bogolo jang re lebeletse gore bogosi ke bomma batho ke beng ba merafi setšhaba se ke sa rona mme ga setšhaba se e le sa rona ke tsaya kere sekala se mo sa se diragalela setšhaba se tshwanetse gore se ame rona go heta ba bangwe e ke bue hela jalo sekala se se diragalelang morafi se tshwanetse gore se ame rona se re utlwisa botlhoko mo pelong go gaisa ba bangwe ke tsaya kere ga o le kgosi o tshwenngwa ke sengwe le sengwe whether negative or positive tshwanetse gore se go tshwenye ga o le moeteledipele yo o kgathala ka matshelo a batho bao ba eteletseng pele mme ka jalo re le borara ke tsaya kere kgannye ke e tlhoka gore re e tshwaraganele le ba anti thaba go network se tse dintsi tse megopolo dikakanyo jaaka ne le bua tse ke dumelang kere di supa gore ya e le ruri re a kgathala re batla gore thuto e e tsene mo setšhabeng ka bophara thuto e e tsene mo merafing e re e eteletseng thuto e re bone ditsela tse e leng gore e ka goroga botoka ko bathong ka teng mme ebile ke dumela kere ka boriamo go raya gore gongwe re butse dikgoro re tsa dikgotla tsa rona re tsa gope ga re tsa dire le teng gore thuto e kgone gore ya go goroga ko batswananyana ka bophara ka kakaretso bogolo jang re itse gore sepe se se amang botsogo jwa motho se na le ditlamorago tse di rileng e ka nna ditlamorago tseo tsa botsogo e ka nna ditlamorago go tsa ka ga madio a a dirisiwang mo go lekeng go correct-a se gongwe se tlabe se se sentse se senyegile ke a itse gore go botsogong gane se re se bua gare prevention is always better than cure jaanong go botoka go thibela go na le gore selo se diragale ebe jaanong go lebagana le manokonoko a gore jaanong o bona gore o leka go bankanya ka tsela e e ntseng jaana ke tsaya kere ke bona botlhokwa jwa teng jone joo mme sa bobedi ke leboge bone ba anti tobacco network for a simple reason ya go itshwenya gore go na le go lebelela dilo di diragale fela jalo mongwe o tshwanetse go gongwe gone mme a eme ka dinawa a tshwenye ga ka a sa se bonang se diragala bogolo jang ga e le gore ke se se borai mo matshelong a rona re le batho ke tsaya kere ka go fomiwa ga the anti tobacco network e ne e le gona go tsadisa thuto education and awareness mo batswaneng le go tsisa kgakololo e maleba mabapi le botsogo jwa bone mme kere se sengwe gape ke gone gore go nna teng ga bone jaaka ba setse ba re boleletse re le borara ke gona go kgaratlhela gore go nne le melao e e itebagantse le bothata bo ba ntse ba bua le rona ka bonefo sa bobedi le gore ga melao e leng gore e teng go netegatse gore melao yone e a diragadiwa ke tsaya kere the biggest problem e re itemogelang ga gongwe is enforcement ya melao mo gongwe a sere melao ga eo e teng ko gore hela ga e diragadiswe so ke tsaya kere ke sengwe sa se ba lekang go se dira gore nya a melao e leng gore e teng mo tirisong yone re netegatse gore e a diragadiwa gore re kgone go thibela re be re bule ka matlho ka dikgang tse di farologaneng mme ka jalo nna ke batla kere ke le leboga membongwe le lekoko la gago gore tlhaba podima tseba gore bula matlho gore bula ditsebe gore re lemoge se e leng gore sa diragala ke tsaya kere ga o lebela ka aspect ya advertise e ba ntseng ba bua re tla bona re borai ba teng bo fokae plus the issue ya go sponsora dilo mme o sa lemoga gore go sponsora go go isa go go busetsa ko moragong maitekong a gore ka go thibela sengwe mme ke tsaya kere re le lebogilela thata ke tsaya kere mo ne e le tshimologo yala ya jene re tla e tsamaya mmogo re sampe tse dintsi re tla patagana le lona go leka go lwantsha tiriso ya motsoko mme ke leboge le re ga borona ga ke go leboge ka le motlhokwa ke go leboga ke leboga le kgotla le go tswang ko gotsaka WHO le di itebagantse le merero ya botsogo ka kakaretso la lefatshe ka bophara ke tsaya kere sebaneng re moagi ga borona a se bua se complimenta exactly se mme go ntle mbongwe a neng a se bua o mongwe na a lebeletse generally ela gore more Africa is a whole the whole country the whole world go diragala eng ka bothata boo yaanong bangwe ba tshwenyagane bona gore mme re mang taba ya leka re ene ka dinao ke tsaya ka WHO maiteko a yone a bona a itsega gore ke botsogo jo mo itlameng le ga se ka bophara ko pheletsong nte ke leboge botlhe ba le leng fano bodiredi jwa lekgosi ke leboge gammogo le bobegadikgang ka go nna teng mo mosong wa gompieko kgotsa go utlwa puisano ya rona le ba anti toloko network dumela ke re jaaka ke etse ke bue go nna teng ga re ga go botlhokwa ka gore ke gone mo go thusang go tsaya dikgang tse go di isa ko setšhabeng gore setšhaba se kgone go lemoga tiro e tona ya bobegadikgang e seoso to educate not just to inform but to educate ka jalo ke lebogela go nna tsee le go dira tiro yo ka botsana ko pheletsong nte ke lebogela lotlhe o bole ndi le bona mosomo wa gompieko go tlhakanela dipuisano tsa mosomo.